nyuma yo kunganya mu mukino wa gatatu n'ikipe y'igihugu ya Libya amavubi asigaje umukino umwe utaye amahirwe yo kwerekeza mu kimwe cya kabiri kirangiza muri CECAFA. Muri basketball kuri wa gatanu nibwo hasojwe ingando mu bakiri bato Young Stars ndetse champion irakomeza ku munsi wayo wa kabiri. Mu mukino wa Kung Fu Wushu abakinnyi bahize abandi ku rwego rw'igihugu bazahatanira kuri iki cyumweru mu mikino ya nyuma isoza umwaka. Naho hanze Rwanda mu Bwongereza kuri iki cyumweru umukino w'ishiraniro uzahuza Manchester United ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ndetse na Manchester City iri ku mwanya wa mbere. Naho muri NBA kuri wa gatanu Los Angeles Lakers itsinze bigoranye Philadelphia yirusha amanota atatu gusa.